Ko ia te mate urutā e huri poki ana I ngā pakihi o Aotearoa. No te rānei I mana ai ngā whakaritenga hou a te kāwaratanga mo te hunga e tai mai ana ki tēnei whenua I tā wāhi. Engari aha koa e nei whakaritenga hou nei kua whakakorengia tonutia te ahurei Poronihia nui rawa atu o tēnei pito o te ao ara te ASB Polyfest. E hia marama ngā kapa e whakangungu ana mo te ahurei I tōna tikanga ka tū a e nei rangi whakatānei. No reira me whakawhiti atu tātou ki tā tātou tangata kia te ōkiwa McLean mō ngā tai pitopito o te wā. Te ōkiwa.
Skari kei konei a hau kei te kāreti o Aorere I te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko inei te wāhi I huitahi ai te komiti whakahaere I tēnei taiopenga o te ASB Polyfest. No te haora kā mahue ake nei mana I te whakakoretanga o tēnei taiopenga nui whakaharahara. I nā rā ko te mate urutā, ko te mate korona tērā ererere haere nei I te takiwā. No muatata ake nei kōrero ai a hau ki ngā kai whakahaere, a nei, waratau kōrero.
Obviously, as we know, we're living in unprecedented times, and the board convened today after a lengthy period of consultation yesterday with various authorities, and the board has decided to cancel the 2020 ASB Polyfest.
Nō reira, te o kiwa, ka hatia te whakataetae mā ngā kapahaka Māori o Tāmaki Makaurau.
Kāre kore a hua hōhā ana ngā kaihaka me ngā kaiwhakarite. I nā rā te nui o ngā haora kua whakapaua e nei kapa e ke ai ā rātau tauira kiangi tūtanga o tira ki runga I te papa whakatū waiwai. I kōrero tahi ai a hau ki etahi o ngā pauako o tēnā kapa me tēnā kapa kihai I whai wāhi mai ki runga I te kāmera. He oe I kōrero ai a hau kia Greg Pierce te kaiwhakahaere e ki minei I tētahi kauhanga nunui I tētahi ara ke atu e pai tonu ai tā ngā tauira whakaea I ngā whakamātautau mō te wāhi ki ngā mahi ārehia.
There is a bigger picture here, and that's the health and wellbeing of our communities. And hopefully we're going to put in place a plan where the students will still be assessed and their performances will still be valued and hopefully viewed by many people throughout Aotearoa.
Te o kiwa e hari I te mea ko te Polyfest anake, te hui nui kua whakakorengia neha.
Tika tonu tā hau, Skari, kua mana te whakakoretanga o te whetiwara nui o te homegrown. A rā koeira tērā o ngā whetiwara nui kei te pūaha o Pōneke. A rā tōna tikanga kua tū tērā o ngā kaupapa I tēnei mutunga wiki nei. He oi anō kua whakakorea tērā me te aha I ki poha poha tērā o ngā whetiwara. Ko ni atu I te rua te kau mano tāngata tōna tikanga ka tāi atu ki tērā engari. Tēnei wā kua mana tērā whakakoretanga. Hoi anō kāre kore, ko etahi atu kaupapa anō wērā ka whakakorea pēnei me te whutupōro ngaio me rā tūmumu āhuatanga katoa. Engari, ko te whakahau a te mana tū hauora e teiwi, kia tiakina a koutou tinana, haere ki te tākuta, kia korea I tēnei mate urutā e pāmai ki a koe. Skari.
Tēnā koe te o kiwe, mihi ana ki a koe I te paiau e nā whakamārama. Kia orara.